wewe. Unakumbuka injini alikwambia kwamba anataka ujiunge naye kuonyesha sehemu atakapoishia. Sasa mbona utokee sasa? Apoyata atakukuta huko.
Engineer, we're in the room.